ewe Burundi bwacu, ewe Kirundi cyacu, Barundi Barundi kazi, eka mbere namwebwe mwese nshuti z'u Burundi mwumva ururimi rw'Ikirundi. Igenekerezo rya 2021 ruhuhuma numunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Hano iwacu Burundi twahisemo kuwuhimbaza dushingiye ku civugo kivuga kiti tugire Ikirundi ururimi rwikwije, ikimenyetso c'ukwikukira inkingi y'iterambere rya bose. Barundi Barundi kazi, iyo turiko turadondagura amatungo n'amahirwe u Burundi go kwiratira, hariho kimwe dukunda kwiyobagiza. Burya kubona umuntu ava mu ntara y'u Burundi aja mu yindi, aho hose ahaciye akavuga bakamwumva, nabo bavuga akabumva, iryo nitunga na mahirwe bikomeye cyane Imana yaduhaye. Ntimwibaze ngo mu bihugu byose nuko biri. Tumaze rero kuzirikana iryo tunga nayo mahirwe duhabwa n'ururimi rwacu, ikiba gisigaye no kururyamako kugira ngo ntiruhure n'ibyo ruhungabanya, hanyuma duhejeje kurukingira tukarufasha kubandanya rutera imbere. Umuntu wese azi Ikirundi acumviriza ngira aramaze kubona ko kigeramiwe, atagikozwe kirashobora kuduca mu myanya y'intoki. Mu kwerekana ako gahabwa gahanamiye Ikirundi, reka duhere kubiboneka n'ingoga. Ubu n'abantu bake bashobora kuvuga amungane nka 10 mu Kirundi utumvisemo amajambo y'urusobane avuye mu zindi ndimi. Aha rero ntituvuze abiharaje guturubika Ikirundi bakakivuga uko kitavurwa, haba mu nyubako y'amajambo, haba mu ndinganizo y'ukungene amajambo atunganijwe mu ryungane, haba ugukoresha amajambo mu kibanza kitari cyayo ufatiye ku nsiguro n'ibindi. Uza wumva ngo murameze neza, aho niyo batavuze ngo mumeze bien, ukaza wumva ngo kirya kintu bacitwa, aho ga abashatse kuvuga ngo bacita, ukaza wumva ngo umuntu kanaka yanditse amateka, aho ga abashatse kuvuga ngo yabaye rurangiranwa, ukaza wumva mu rubanza rw'ubukwe ngo twagomba dusabe abatante n'aba oncle nabo bazane amakado yabo ngo kandi bagerageze kuba rapide, aho rero ugasanga mubabwiwe harimwo abatazi no kwandika urudome a. Mbaye ndaretse igifaransa nibindi nibindi. Muri rusangi indimi zo mu mahanga ziriko zirasatira bimwe bikomeye ururimi rw'Ikirundi. Gushika mbere naho bamwe basa nkaho basigaye banebagura ururimi rwabo. Bakumva bovuga indimi zindi. Kudacambirwa ururimi umuvyeyi yakonkeje ni ukudakunda karanga k'igihugu cakwibarutse. Iyo ukunda rero akaranga k'igihugu cakwibarutse nico iyo udakunda akaranga k'igihugu cakwibarutse nico gihugu ntuba ugikunda. Igihugu utagikunda ntushobora no kukirwanira. Rero tubivuge tubisubire. Hariho isano rinini hagati y'ukwiyumvamwo ururimi igihugu cakonkeje no gukunda ico gihugu. Ihanga riregarega ku rurimi rwaryo rigakamira mucoze ivyoza kuruhungabanya ntiriba ririkukira koko ntiriba rirazirikana ko ari hanga. Ivyo ari byo byose abantu baturubika Ikirundi bamenye ko batariko barafasha Uburundi. Natwe nk'abarongozi n'abakunzi b'u Burundi ntituzokwemera ko babandanya batwononera ururimi Imana yatwihereye. Dutegerezwa kurukingira. Kurukingira navyo vyogora na tutaruteje imbere. Ibi rero birahambaye. Ihangiro ryo guteza imbere ururimi no kugira rwikwize nk'uko biri mu civugo gutyo ntiruze ruratira amajambo hanze. Co kimwe n'ibindi bintu bigize ikibano ururimi rugenda rwisunga ibihe isi igezemwo. Iyo rutabigenjeje uko rurasubira inyuma mbere rugahona. Kuko nk'uko abahinga mu by'indimi babivuga aho isi ubamwo igarukira niho n'ururimi rugarukira. Bivuga ko uko isi ubamwo yaguka ariko n'ururimi uvuga rutegerezwa kwaguka. Ivyo bisigura ko umuntu aronka amajambo y'ibintu abamwo azi kandi bimukikije. Twebwe rero aho hantu twaraharegarize ko cane ibintu bishasha na cane cane ivyo mu nyigisho n'ubumenyi ivyo tutamenye nkeka imbere y'umuzo w'indimi zo hanze nta majambo yavyo mashasha twigeze tubironderera. Mu bindi bihugu ikintu gishasha kivutse ubwo nyene hariho urwego ruca rukorana bukwi na bukwi rugatora ijambo. Dukunze gutanga karorero k'igihugu kibanyi ca Tanzania. Ikintu gishasha kivutse haba mu vy'ubumenyi ivy'imibano n'ibindi ubwo nyene baca bagitorera ijambo rifise umuzi mu giswahili bacita nk'akarorero corona canke covid ya 19 yabaye ikiza. Baciye bayitorera izina ry'igiswahili. Ukumva bavuga ngo uviko 19. Aho kuvuga ngo COVID ya 19. Mbega twebwe n'abahinga dufise mu Kirundi twarananiwe no kurondera ijambo ryovuga COVID ya 19. Kubera iki twokwama na ntaryo dutira hanze ngo diplome? Kubera iki tutovuga indangabumenyi? Kuko ni jambo impamyabushobozi benshi dukunze gukoresha, ngira ngo murumva ko atari Kirundi. Dutegerezwa kugira Ikirundi ururimi rwikwije kandi birashoboka, n'ahandi barabishoboye. Ntibafise ibitereko by'ubwonko bubiri. Kubera iki ari ngombwa ko twogira ururimi rwikwije? Kugira ururimi rwikwije ni kimwe mu biranga ukwikukira nyakuri, ubwigenge nyakuri, ubudahangagwa bw'igihugu. Hari ibintu byinshi turegaregako biturutse kumengo ntituraja mu mpemu yo kuba ihanga rifise ibiriranga ryiratira nk'ururimi. Aho turahasamarira, ubururero ni bwinshi. Tuvuge bukeya kandi tumakura. Mu bihugu by'Iburayi, utabanje gucura urupapuro rwemeza ko wize ururimi, ntushobora gukora akazi na kamwe, na cyane cyane akagutuma uvugana n'abenegihugu nko mu buganga, mu bwigisha n'ahandi. Mbega twebwe abanyamahanga bakora muri ibyo bisata, ubwo barafise impapuro zemeza ko bizi Kirundi? Ubwo tuvugishije ukuri, nk'uko uja kuvura indwara canke ukaja kwigisha amashure yo mu Burundi utazi Kirundi, ubwo nta ngaruka mbi bifise ku mwimbu w'akazi kawe? Amatwi asumira. Abakoroni imbere yuko baza hano mu gihugu c'u Burundi, babanza guca mu Bubirigi kwiga ururimi rw'Igifaransa, mbere bakiga n'Ikirundi kugira ngo bazoshobore kuvugana n'Abarundi. Akandi karorero kerekana ko dusamara ku bijanye n'ururimi rwacu. Ahi wacu Burundi hari amashure abana batiga Ikirundi, kandi agasohora indangabumenyi zemewe mu Burundi zemerera abayizemwo gukora mu Burundi. Mbega ubwo ivyo mu bihugu bizi akamaro k'ururimi rw'igihugu byoshoboka? Aho umuntu yoja nko mu Budagi, mu Bushinwa, agashinga ishure ritanga indangabumenyi zemerewe gukora muri ibyo bihugu, abasohotse ayo mashure batigeze bigura ururimi rwazo? Mbega kubona hariho amashure mu Burundi atigisha Ikirundi kandi yigamwo Abarundi, aho si ukugufiriza ururimi rwacu? Aho uko sugusubiza inyuma canke mbere ugahakana ukwikukira ku Burundi kandi aho bigoreye hariho ababyeyi banezerwa no kubona abana babo biga mu mashure batiga ikirundi bakubitize agatima mpembero ku Burundi bibuka ko ari abarundi akandi karorero mu gihugu cacu iyo hashikirijwe ibisabwa kugira ngo hatangwa kazi urumva ngo uyo muntu ategerezwa kuba azi icongereza n'igifaransa ni hake uzokumva bavuga ngo uwo muntu ategerezwa kuba azi ururimi rw'ikirundi uko biri kose ntivyumvikana nk'ingene umuntu yoza marimari ngo azanye ishirahamwe rikorera mu Burundi hanyuma akabakorana n'abanyagihugu avuga ko aje gukorera abanyagihugu ariko ugasanga mu bisabwa kugira ngo uronkemwo akazi ntihashizwemwo kumenya ururimi rw'ikirundi mbega abarundi ko tuje hanze tugategekwa kwiga indimi zo hanze abanyamahanga baje kuba mu Burundi barategekwa kwiga ururimi rw'ikirundi mbega twoba twarikukiye gute mu gihe umunyamahanga aza akadutegeka ururimi dukoramwo akazi kiwe mu gihugu iwacu nimba turabarundi tukaba turiko dukorera I Burundi tugakorera abarundi ni kuki tutokora mu kirundi ivyo bibazo vyose umurundi akunda Burundi yo vyibaza ikiriho nuko muri rusangi ivyari magera bigiye kugerura mu bushikiranganje turamutswa mu byo tujejwe harimo imico na harimo imico na karanga ivyo navyo ntivyoshobora gutera imbere ahamvuze iyo mico na karanga mu gihe ururimi rubivuga rwobandanya ruyongobera nico gituma twahagurutse kugira ngo ikirundi kigarukirwe kandi ntidutamba twirorera kuko nanye nicubahira umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yararivumereye yaraye arivumereye ko ikirundi arico kigiye gukoreshwa mu biro ivyo mbere vyaje gushimangira ingingo yapfunditswe mu myiherero y'urwego shingwa bikorwa rwa leta haba yabereye igitega n'ibujumbura muri gitugutu mu mwaka uheze haba wabereye mu Kayanza kuwa gatatu gushika kuwa kane zero uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu bijanye no guteza imbere ururimi rw'ikirundi imwe mu ngingo zafashwe zihambaye ivuga uko gukurikira guha agaciro ururimi rw'igihugu ari rwo kirundi mu ndinganizo y'intwaro y'ivy'igihugu c'u Burundi ivyo navyo bigaca mu gutunganya manama mu kirundi kandi n'ivyegeranyo hamwe n'ivyavuzwe mu nama bikandikwa mu kirundi gutyo habe akigoro ko kuvuga ikirundi barundi barundi kazi ikirundi kimaze kuba cikwije tukagiha ubwigenge naco kikatubera ikimenyetso c'intahe y'ukwikukira twese hamwe tuzotera imbere mutigute nkurikije icivugo nahanyene twagomba guheraheza harya ibintu byose twize mu mashure ibintu byose tuzi iyo tuvyiga mu rurimi twonse tuba duteye imbere cyane kuko uvyemera utavyemera ikintu wize mu rurimi utumva neza uciga imirenza ko ntucumva ku rugero rumwe no wacize mu rurimi azineza ikindi ibintu byose twize mu mashure tuzi umunsi twohindura mu Kirundi hanyuma nubundi buhinga nubumenyi bwose buza buravuka tuza turabuhindura mu Kirundi umunsi byo byose twobihindura mu rurimi imiliyoni zirenga 12 z'abarundi zumva zivuga zishobora kwandikamwo zigaharuramwo nukuri turavyemeje igihugu c'u Burundi mwobona kiduga mwiterambere nk'umwami ivyo abantu benshi ntibaravyumvira mbega mwibaza ko ari kubera iki mu gihugu nka Ethiopia ikintu cose citwa icandiko kimanitse ku mabarabara canke ku mazu usanga canditse mu cyongereza ariko munsi bagaca bacandika mu rurimi rw'igihugu cyabo mbega mwibaza ko ari kubera iki abashinwa bagiye kwiga hanze bakiga mu ndimi zo hanze ariko ivyo bize byose basubiye iwabo bakabishira mu gishinwa ivyo byose no kugira bene igihugu bose bamenye ibibakikije ivyo barimwo aho bageze kugira badugire rimwe gutyo bose badugire rimwe mwiterambere mu gusozera nagomba nshimire abateguye ibikorwa byose bijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire na cane cane kaminuza y'u Burundi n'ikigo nkingira Kirundi bisanzwe biri mu bushikiranganje bw'indero n'uburondeza ndorabuhinga hamwe rero n'ikigo ndangakaranga c'igihugu Sebulac gisanzwe kiyoborwa mu bushikiranganje turamotswa nihahangama imico nakaranga bimurikiwe n'ururimi rwacu rwiza rw'Ikirundi nihahangame uburundi bufise ururimi buramutswa nihahangame ihanga ry'u Burundi rifise ururimi riramutswa Ikirundi c'abarundi murakoze nitugira amahoro